Incwadi yesibini kaSamuweli, isahluko seshumi elinesibini. UYehova wathumela uNathan kuDavide, waya kuye wathi kuye, kwakukho amadoda amabini mzini mnye, enye isisityebi, enye ilihlwempu. Esityebi yayinempahla emfutshane neenkomo ezininzi kunene. Elihlwembu yayingenanto, kuphela yayinemvanazana encinane inye, ebiyizuzile yayigcina, yakhulela kuyo nabantwana bayo ndaweni inye, yadla eqhekezini layo, yasela endebeni yayo, yalala esifubeni sayo, yanjengentombi yayo. Kwafika umhambi endodeni esityebi eso. Sanqena ukuthabatha empahleni yaso emfutshane nasezinkomeni zaso, ukulungiselela umhambi lowo ufikileyo kuso. Sesuka sathabatha imvanazana yendoda elihlwempu, salungiselela umntu ofike kuso. Wavutha kunene umsindo kaDavide kwindoda leyo. Wathi kuNathan, ehleli nje uYehova ngumfo wokufa loo ndoda yenze loo nto. Iya kuyimisela ngesine imvanazana leyo, ngenxa enokuba yenze loo nto, nangenxa yokuba ingabanga nalufefe. Waza wathi uNathan kuDavide, loo ndoda nguwe. Utsho uYehova uThixo kaIsrayeli ukuthi, mna ndakuthambisa ukuba ube ngukumkani kumaIsrayeli. Mna ndakuhlangula esandleni sikaSawule. Ndakunika indlu yenkosi yakho, nabafazi benkosi yakho, esifubeni sakho. Ndakunika indlu yakwaIsrayeli neyakwaYuda. Ke ukuba bekukuncinane oko, ngendikongezile ndenjenje. Yini na ukuba ulidele ilizwi likaYehova, wenze ububi emehlweni akhe, umbulale uUriya umHeti ngekrele, nomkakhe umzeke abe ngumkakho, umbulale ngekrele loonyana bakaAmon. Ke ngoko, ikrele alikumka endlwini yakho naphakade, ngenxa enokuba undidelile, wamzeka umka uRiya umHeti wangumkakho. Utsho uYehova ukuthi, ndikuvelisela ububi obuya kuphuma endlwini yakho, ndibathabathe abafazi bakho emehlweni akho, ndibanike ummelwane wakho, alale nabafazi bakho phambi kwelanga eli. Ekubeni wena ukwenze oku ngasese, ke mna ndiya kuyenza le nto phambi kwamaIsrayeli onke, naphambi kwelanga eli. Wathi uDavide kuNathan, ndonile kuYehova. Wathi uNathan kuDavide, naye uYehova usikhwelelisile isono sakho, akuyi kufa. Kodwa ke, ngenxa yokuba uzinike ithuba lokunyelisa iintshaba zikaYehova ngale nto, ke unyana omzalelweyo ngulomfazi uya kufa ngenene. Waya uNathani endlwini yakhe. UYehova wamhlisela isifo umntwana abemzalelwe uDavide ngumka Uriya, wagula kakhulu. UDavide wambongoza uThixo ngenxa yenkwenkwe leyo. UDavide wazila ukudla, waqungquluza emhlabeni bonke ubusuku. Asuka ema amadoda amakhulu endlu yakhe, emvusa emhlabeni, akavuma akadla sonka nawo. Kwathi ngomhla wesixhenxe wafa umntwana. Boyika abakhonzi bakaDavide ukumxelela ukuba umntwana ufile, ngokuba babesithi yabonani oko umntwana ebesahleli, sathetha naye akaliphulaphula ilizwi lethu, sothini na ukuthi kuye ufile umntwana, aze enze into embi. Wabona uDavide ukuba abakhonzi bakhe bayasebenzelana, waqonda uDavide ukuba ufile umntwana. Wathi uDavide kubakhonzi bakhe, ufile na umntwana? Bathi ufile. Wesuka uDavide emhlabeni, wazihlamba, wazithambisa, wanxiba ngubo zimbi, waya endlwini kaYehova, waqubuda, weza endlwini yakhe, wabiza ukudla, babeka phambi kwakhe wadla. Bathi abakhonzi bakhe kuye, yinto nina le nto uyenzileyo, oko ebesahleli umntwana, wazila ukudla, walila, ukuba efile umntwana, uvukile wadla ukudla. Wathi yena, xa ebesahleli umntwana, ndazila ukudla, ndalila ngokuba bendisithi, ngubani na owaziyo, mhlawumbi uYehova angandibabala aphile umntwana. Efile nje kaloku yini na ukuba ndibe ndisazila ukudla, ndisenako yini na ukumbuyisa? Ndiya kuya kuye mna, yena akayi kubuyela kum. UDavide wamthuthuzela uBhashebha umkakhe, wangena kuye, walala naye, wazala unyana, wathi igama lakhe nguSolomoni. Ke uYehova wamthanda, wathumela ngesandla sikaNathani umprofeti, wathi igama lakhe nguYedidiya, ngenxa kaYehova. Ke kaloku uYowabi walwa neRabha yoonyana bakaAmoni, wawuthimba umzi wakomkhulu lowo. UYowabi wathuma abathunywa kuDavide esithi, ndilwile neRabha, kananjalo ndiwuthimbile umzi wamanzi. Hlanganisa ngoko abantu abaseleyo, urhawule umzi, uwuthimbe, seze mna ndiwuthimbe lo mzi ubizwe ngam. Wabahlanganisa uDavide bonke abantu, waya eRabha, walwa nayo, wayithimba. Wasithabatha isitshaba sokumkani wabo entlokweni yakhe. Ubunzima baso bebuyi talente yegolide sinamatye anqabileyo saba senhlokweni kaDavide. Waphuma namaxhoba alomzi aba maninzi kune. Ke abantu ababekhona wabahola, wabathumela ezisarheni nasezi sizilweni zesinyithi, nasezi erheni zesinyithi, wabasebenzisa emazikweni ezitena. Wenje njalo kwimizi yonke yoonyana baka Amoni. Wabuyela eJerusalem uDavide nabantu bonke. Amen.